Molweni. Ngusive kwakhona. Sisenza i-linear equations. Masithi sino 3 over x ulingana no 5. Siyaqala ubona u-x engaphansi. U-x wethu uqhiliba phezulu kweqhezu lethu. Kuzofuneka kodwa siphinde sijonge la mithetho ye-equations. Into xa engaphansi siyisusa njani? Siyisusa ngokuphinda-phinda macala ngaloo nto. Loo nto izothetha uba sophela sishiyeka no-3 ulingana no-5x. Singambhala njengo-5x ulingana no-3. Sizophinda-phinda ke ngokumacala ngo-1 over 5, siphele sifumana u-3 over 5 njengempendulo yethu. Masithi sino-x udibanise u-2. Loo nto ingaphezu ko-x udibanise u-1. Yonke le nto izawuphela ilingana no-7. Ngoku sizawuphinda-phinda ngayo yonke loo nto ibhalweyo ezantsi. Ekunene sizawuphela sino-7 esizamphinda-phinda ngo-x udibanise u-1 obiyelweyo. Ekhohlo sizoshiyeka no-x udibanise u-2. Ngoku uzofuneka sibone uba kunene sishiyeka nantoni. Sino-7x udibanise u-7. Ngoba sizophinda-phinda onke la manani apha phakathi kwezibiyelo ngo-7. Sizothabatha macala ngo-7x, siphela sishiyeka no-6x kanye -6x. Sidibanise u-2 ulingana no-7. Ngoku into esifuna uyenza, sifuna ususa lo 2, sizokwazi ushiyeka no-6x wethu yedwa. Sizophela sithabatha macala ngo-2. Loo nto ithetha uba sizophela sishiyeka no-6x ekhohlo. Ekunene sizoshiyeka no-5. Ngoku into esifuna uyenza, sifuna ususa lo 6, sizokwazi ushiyeka no-x yedwa. Singathatha iguqulo lika -6 siphinda-phinde ngalo. Loo nto ithetha uba sizophinda-phinda ngo-1/6. Sizophela sishiyeka no-x yedwa ekhohlo. Ekunene sizoshiyeka no-5/6 o-negative. Masizameni omnye umzekelo. Masithi sino-3 ngaphezu ko-x. Sidibanise u-5 ulingana no-8. Phezu ko-x sidibanise u-2. Lena iyafana nale nto sisandoyenza qha ingxaki kukuba lena inento ezininzi ezenzekayo. Sizophinda-phinda macala ngo-x sidibanise u-5. Sizophela sishiyeka no-3 ulingana no-8 esimphinda-phinde ngo-x odibanisa u-5. Ngoku sizawuphinda-phinda onke la manani apha phakathi kwezibiyelo zethu ngo-8. Loo nto ethetha uba sawuphela sifumana u-8x kuye sizodibanisa u-40. Ngoku sizawuphinda-phinda macala ngo-x sidibanise u-2. Loo nto ethetha uba sizophela sino-3x sidibanise u-6 ekhohlo. Loo nto izawuphela ilingana no-8x dibanise u-40. Ngoku singazama ukufumana i-variable yethu yodwa. Ngothabatha macala ngo-8x. Loo nto ithetha uba sizophela sino--5x. Xa kusekho lo 6 sizawufuneke simlungise. Sizamlungisa ngomthabatha macala. Loo nto ithetha uba sizophela sishiyeka no-5x. Ulingana no-34. Sizophinda-phinda macala ngo-1/5. Loo nto ithetha bazawuphela sishiyeka no-x yedwa. U-x ulingana no-34/5. Nantso ke, uba nikwazile uyenza lena, niyakwazi ukwenza i-linear equations. Enkosini.